Soradan doksane iyo taymadi indaha iyo dawadi kargaalka gacmaha gaxadle marka soo xasuustaba hanhantooday sidan la luufahay laqan kugu noqday ka layo ina
Where is your that to you?